Iso kwala yona ngoba incane lento.
Zela noqhibile. Noqhibile. Uthatha zela noqhibile. Oba yizolela kuma.
Uthe maningi ningi ningi songo lakhe. Wabhala umlando. Safika leso nsuku. Ijamlenze Development Foundation. Inethulela ingqophamlando. Hashtag. Walisima Peter Maskandi Concert. Eholwa ngukhuzani Ijamlenze Mpungose. Kanye nazo zonke izikhwasa lomculo kamaskandi. Ezoba semaBhida ngomhlaka 13 March 2019. Kusukela ngo-2 emini kuzoba ngu-2 ekuseni ngakusasa. Thenga ithikithi lakho eShoprite Checkers nesecompi ticket. Siyobeka umaskandi esicongweni. Sithi kungami, kungawe, kungathi sonke.